Hallelujah. Amen. Hallelujah, church. Amen. Uchitora miko yako, uchibabatizwa, wawamwana wa mweya. Hallelujah.
Amen.
Sina chandinga movie.